Kanti ukudla osetafuleni lokho ungavala ngokubani nini? Mbani lo lapho? Ngithi ukudla osetafuleni lokho ngokubani ongavalwanga? Liso lesiciko nje sokufuthi livale ukudla khona lokhu kugcwala zimpukane. Akula siciko ekhitshini. Ngithi akula ngithi sidikiselo yile kitchen sokuthi livale ukudla lokhu kugcwala zimpukane. Yenza ubuye lapho na Jesu, yenza ubuye lapho masinyane. So wena Jessica, unthumele message. We are in the same house, but unthumele message to communicate with me. Usutufuni $20. Why can't you come to the bedroom and talk to me? Ukuthi ungicela $20 njengonyoko. So unthumele message mina ku WhatsApp. Sise we are in the same house. Ngisazi yakho mina unthumele message. Eh? Nyani $20 uyifuna? Jessica, unje ukuthi amaphenti angu-5 engiwathenge last month usuwadabule wacela. Asemancane ngibusuwadabulile. Amaphenti angu-5. Ngathini kuwe Jessica? Ide sihleza evrandi laphana, ngathini kuwe nxa uchema? Ngathi nxa uchema usenzeni? Uyenzeni nxa uchema? Ngithi ngathi nxa uchema wenzeni, wenzeni nxa uchema ungumntwana wenkazana, uwenzeni nxa uchema, ngathini? Andithanga ukuthi nxa umntwana wenkazana nxa uchema umele uthi ukhuphe ibhrugwe lonke ulibeke eceleni laphana ucheme kuhle kuhle. Khona ukuthi ucheme ugijima, ucheme ugijima nsuku zonke. Bija namnje into zakho yonke uyenza ugijima, ubusudonsa iphendi ngaseceleni uludonsa ngomunwe so ulinalabo ulirekeni. Yikho udabula amaphendi akho, iphendi iqinise litshengise lithe so. Eh? Manje uzahamba ngezibuno phandle usufonele uyihlala uthengela amaphendi. Akula maphendi engikuthengela uzahamba ngezibuno phandle nxa ululema. Akungakusuke phansi kwami la. Iphendi, 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 inyororo, inyororo, inyororo yokuthini? Nonsense.